Melissa, angaza mumbulo ri uite mini. Melissa, if you remember something, kambe.
The world, baby.
What is it? Melissa, if you remember something, kambe, asongo shava, kambe na rini. Uko wabona watu wareva, di family, asongo shava, rikotio ritakuwe, riime nga mlenje, rimeza na nezu zitu, shino kuite.
All right. Rene sa community rono netanga tshizwi zwa khoitiwa. Ende zwo ra rivion kuti uri themba. Ende na ritendela uri mini rini thusa. Kuzwi kariyo.
Are you okay? Kambe asimo shaka.
Saka vano nga ri hoyi muthu thi ari mufhe tshifhinga ku sei mukomotshedzamba a sathu vha riti kuri hoyi muthu zwino nyimele yawe i nga si mutendele aamba
kambe a songo shava e-e nga muthu a xapi a ri ndi mu dyela mali.
Thank you.
I recall.